tuwaje kwenda na hiyo. Basi watu wanaongea
nani? Tiki transport asubu spiti hapa.
Thank you.